hariho nyidogo icuma ngo gipima umuvuduko cyo ndamaze kuvyumva mugabo ubwo narumvise nabandi bavuga ko ngo hariho ngo abapolisi ngo inyamera mabivuce ngo zibajya ngo amafaranga ngo babafutiye abyo mwumvise bijya byo gufuta ntibibaho abantu bose bari ko ratanga amafaranga ngo bya ngo bafuse ufutu bifuta hehe yamaze kumurika biba biheze ufuta hajya kuri ekra mugabo muri system bavyinji abari ko ratanga amafaranga bose tugomba tutangure tubidepuye mu misitsa turaba abantu bose bategezwa gutanga amafaranga turiko turakora kubiye duce dukora na direct na obey ana mahera kwezo misitsa tuzosubira gutoza hajya hose bidoka ngo bikiniri mahera zatoza muri obey ajya makitanse bagendana turiko turagira system nziza tuzobahamagara mu misitsa ico bita centre des opérations turiko turayikora neza kuburyo bajya bari mu ibarabara baza bafise uri ko bakontrola ari mu biro twarigize komande y'ivyuma bikwiye ninzu tuzokoreramo nzoza kwibereka mu misitsa isa niyuzuye bariko bayisike bariko bashira ko plafo ibindi byose bisa n'ivyaheze kugira tubitunganye neza uwo mwidogo ugabanuka twe twazanye maradari 10 bahajya ntiturakoresha natanu ntabakwira kuja kuri tele kubera twasanze ariho uwo mwidogo nyene mugabo turese uwo mwidogo ariho n'abadukorera nabi ugasanga ibyo twamutumye sibyo ariko arakora uno munsi twe dushaka ko bajya bari kuri tele baba bari baherekejwe n'abandi bari mu biro baba ofisiye bari ko baracunga neza kuri ibintu biko bigenda neza ico nibaza ko uwo mwidogo uzogabanuka hariho ico mwavuze ati cyane do police Alain Guyaume BUNYONI na museremu awa mahoro nivyo hariho kuri rezo sosiye kandi ni rezo sosiye ga araho bavuga kuri naho babesha nimubitse kungene bagi ama fake news yaragenda muga ukuri nuko ukuri nuko parkage na de republic ifise ibyo yiketse ko mu general de police bashaka kumubaza nivyo baragize fuye perquisition bafise iyo batanga raporo ko je parkage nayo nti raporo nivyo bamurondera ko je ntavyo barambira kuko urumva ntibashoboye kumubona turarindiriye rero ico bazoshika kongera bazotubwira nibashobora kumubona ati uwa mahoro Desire amuseremu je nibaza ko ntapfunzwe gusa yahinduriwe amabanga ari uwa musubiriye mu vyakazi kabo ko vyahuriranye nuko gira ngo bari ko barondera intwaza ngabo gira nico bashi babifataniza ko mugabo nibaza ko ntanyi ntavyo barambwira urumva dossier muri parquet general de la republique iyo bari ko bayikorera mugabo uyu wa mahoro narumvise bavuga yuko bari ko baramwumviriza iyo amwumviriza kurumva ko ari parquet general urumva ko parquet general je ntayitwara nta raporo baca bampubwo nyene atacu barashikako bariko baramubaza ngira tuzomenya ibyo ari byo nihagera naye ibindi rero nibaza ko bazava babwira mu butungane ndo se mu butungane jewe sininji je ndaba iby'inyamiramabi mu gihe dose iri kurakorwa muri peji cha munyamiramabi aho ngo kimbaza no bishu muko dose iri muri mu butungane muri parquet general ya republika nta vyinshi nobabwira ico nzi n'ico ndababwiye
no kuvuga ko umupolisi afise ipeti rya mbere mu polisi y'aha mu Burundi kuva ahinduriwe akuwe mu mabanga yo kuba umushikiranganji wa mbere mbega ari hehe yaratonze ku kazi bimeze gute
uno bandanya kuba umushikiranganji kuri icyo kibazo nyine twagomba komorera general de police Alain Guyaume BUNYONI muhakuze kuko baramurondeye kuri perquisition bagenda kumurondera mugabo ntibamutoye yoba ari ngaho mu gihugu canke ari yarahungiye hanze y'igihugu sinzi ko iyo precision twashobora kuyironga ikindi kibazo ni iki kijanye murahetse tuvuga ibintu bijanye na carte d'identité indangamuntu hasigaye imyaka ibiri twinjire mu matora abanyamigambi baragiye abanyepolitiki muri rusange baragiye bavuga ko haba bishobora gusanga habaye amafraude mu matora iyo hoba carte d'identité biometrique ngo byofashe kugira ngo igabanye iyo carte d'identité biometrique yoba iri kuyakogwa imbere y'uko ayo matora ya 2025 ushobora kuyinjiramo yoba yakozwe ya ntibwaroneizokae ikindi nubaza kijanye n'impunzi ndashobora kuba nihenda murantunga kubwa mumenga nta mpunzi ziriko ziraza kumwe twaratwumva haje habungutse abantu bangahe bava mu Rwanda bava muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo umenga iyo muvuma ntayo duherutse sinzi ingorane aho zoba ziri hanyuma kandi ujaniranije n'ico hari abo twita refugie politiki impunzi za politiki bajya basanga bareye bategetsi mugabo bahunze kwambuka kwabo hari ico mwoba muriko murabikorera ko kugira ngo tugabanye abarundi boba bari hanze kubera uguhunga
barabikorera mbaza ati General de Police Bunyoni arihe je nabyi kibazo mukibaze mu butunga kuko nibo bazi iyo dosi kungene bariko barayikora birumvikana murakoze ndetse nakwishura aho byinshi kibazo genda ubaze procureur general de la republique ko je sindi umuvugizi wiwe ikindi kibazo nta kindi kibazo
ibijyanye n'umutekano nyine uri kino gihe mu ntara zitandukanye havugwa imitwano y'isohora muri la defiti muri kino gihe mu ntara zitandukanye havugwa ubukene abanyagihugu bamwe bamwe naho bavuze yuko nyuma ngo babwije hari bavuga yuko bakenyeye hari n'abantu batagifungura muri kino gihe rero hasubiye kwibonekeza ubuzima bamwe bamwe bavuga yuko budasanzwe mu mirima no mu mazu
atandukanye hehe wewe wabyumvise
nko mu ntara ya Murambya mu ntara ya Bujumbura rirari kuvuga nka za kabizi hari n'abantu batswe gutema ahanye muri mu mazone ya Rubihi nyine muri Mutimbuzi abanyagihugu bavuga ko basubiye gukora amarundi rega mwebwe uno gusuma kuvugwa muri kino gihe muvuga ko iki mugiye gukora iki kugira ngo kumbure abantu barari basinzi baravuga ko batwara nk'ibyuma mu mazu ama rakestoreri imirima bagasoroma mu ico ikindi kibazo cerekeye ibijanye na politike mu mugambi sene bavuga yuko muri kino gihe basubiye kubangamirwa ku rubuga
wayasomye neza itegeko article umenga y'indwi yavuga ukungene bigenda bisanzwe uvuze ngo ngiye mu ntara ya Burunga cyangwa Butanyerera so itwagwa nande uramatari wayo ninde ushaka kigwa nande sinzi ko ufise inyisha twavuze tuti ibijanye n'intwaro bibandanya uko byari bimeze ni ukuvuga iki uvuze uti bigiye mu ngiro ubunyene ako ntugashireho ni ukuvuga ko inama nshingamateka n'inkuzamateka babihagaze cyubwira andi matora kuko numva hari abashingamateka baserukira intara 18 zizwe n'abakenguzamateka baserukira intara 18 zizwe hakaba ba musante manda yabo wihejeje kandi yose manda y'imyaka itanu uvuga ko tuvuga ati dusubiremo dutangura amatora numva ubu bwayi jisite ni ukuvuga ibi byose birafise icyo ukungene bigenda ntimugume mwibaza ibibazo byinshi igihugu kibandanye gitwagwa kujya nyine icyo gishasha kirimo ni ukugira seni mu gutegura amatora y'2025 niyo itegerezwa kwisunga zijya mbibe zishasha ukuvuze ati bamusangiye muri commune iyi cyangwa yindi zijya usanga twarafatanije usanga ari commune zitatu hari naho usanga ari zine zafatanije bwo musantere yoshabate umva igihugu kibandanya kujya nyene ntangora nirimo abene igihugu kandi bimereye neza nta kibazo bafise gusa twebwe no gukora ingufu kugira senironke ibyo twagize imana y'inshuro mu gihugu akashira ku mukono senikarironse byibirakorera ko kugira amatora azobe yitwisunze zijya mbibe nshasha niko no vuga ko turiko turakora mugabo imbere yaho turiko turategura amategeko nka rwa kominari na code electoral nani mategeko yandi yose bijanye kugira tugende twisunga ijya ndinganizo nshasha nibaza ko ico gitomoye banzuri ndije binyamakuru byigenga leonse nsireonse tumiri binyamakuru byigenga yakuru byigenga none babimira makurike jiwe jimvuga umuvugitsi w'ushikiranganje bwino hagati mu gihiterambere usange muteka mwaramwase amakuru arayabintu ico namubujije gusa namubwiye ko atamakuru atanga kuri telefone ama impunzi uriziko zirahunguka ku murindi zatanguye ega bari ko baragabanuka mu makambi y'impunzi nemushaka gume baza kurujya murindi oya ari hanga makambi y'impunzi yasigemwe ba Kenya benshi je no vuga ko ubwo ega ari cyo mutaza abantu benshi bari mu makambi y'impunzi bya benshi ntibashaka gutaha Burundi bashaka ico bitare instalasi mu bihugu vya Buraya za Canada na he ibyo sivyo nabwiwe nivyo niyumviye hari umushiga wa muntu ari mu kambi y'impunzi muri Tanzania yarani telefone yije wenyine umva umuntu ari mu kambi y'impunzi hagutaha ambiye ngo ninda mufashe ukungene yoja kuba muri Canada sizi ko muvyumva no kuvuga handi nzira zose ariko aracamwe byaranse mugabo acarihenda acabwira je ngo ufashe ngo mvugira ngo nabandi birakunda aho rero usanga bigoranye rusanga mu bisanzwe abashaka gutaha nico gituma ubona turiko turukanga cyane kugira tujaza mahama muri Tanzania muri Congo muri Uganda kugira abantu tubabwire batahe abakeneye gutaha batahe kuko ntangora nimwe yotuma haguma hitwa impunzi abarundi bitwa impunzi navuze impunzi za politiki none abanyapolitiki mwabonye batashe je nabonye baratashe ba cyere mingenda ku mana byo ni ya politiki ba Pancras Chimaye ba Pamphile Mudereka erega naye nabandi batashe haheze imyaka nabandi n'umuzi abandi bose bari bahunze ko batashe ubunye ahubwo tuzaba tusanga ari aba diaspora batakiri impunzi